agano okuwaayo buli agaanye okwefaako wattaku yauma turjauna fihi ila llah kyolunaku lwogenda okusisinkana allah subhanahu wataala thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat buli oluvannyuma buli mwoyo gwonna gubeerenga gusasulwa ekyo kyegukoze kuno ku nsi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wahum la yudhlamuun nga tekulyazaamaanyiziddwa.